Ndinokwanika ndithi kuti President Chakwera sakabikisana ndi munthu yaye ndizodabwitsa zimenezi kuti manomination pafupifupi 100 akuonetsa ndithu kuti palibe amene waonetsa chidwi cha mpando umene waukulu
zimayenera kutero ukakhala uti ndiwe president wa dziko umakhala kuti iwe kutsogola ndi kale so akudziwira kuti wina kuti apite akaluza ndi chopitirako njani so nthawi zina tizingofomereza kuti zite komano akamati akuzatuluka pamene musaone gulu likupita kumeneko kufuna kutenga mpando wa president koma pakali pano olatati wina wake wazinyonga ma MCP ndikaime akaluza
Peter tinene kuti ndi mmene zimayendera kuti chimanji kakhala chini mboma mtsogoleri wake ndithu akulamula tisamayembekezere kuti pabwera ena ake ndikuzanena kuti inenso ndikufuna mpando umene waukulu
pa malamulo palibe choletsa komano mmene wafotokozera Godfrey zimene timayembekezera zokuti sipatulukira anthu ofuna kuti akanene kuti tipikisane ndi munthu amene ali pa mpando wa president ngati munthuyo aliso mtsogoleri wa dziko chifukwa kuti chipani zimene chimafuna chipani chilichonse chimapangidwa kuti chikhale mboma ndiye ngati mtsogoleri wake ali mtsogoleri wa dziko popita kuchisankho muli ndi candidate amenenso ndi mtsogoleri wa dziko zimaonetsera kuti amakhala ndi mwayi wapadera amakhala advantage ngakhale kuti ma advantage ena mwina tikozana kuti sali fair koma ndi ma advantage ndithu amene amakhalapo ndiye kuti mukanene kuti o ife tisankha munthu woti akayimirire pa mpando wa president pamene pa mpando pali munthu amene ndiwo kuchipani kwathu koma sakhala candidate wathu zikozabe kukhala zodabwitsa ndiye mwina sizodabwitsa kuti palibe amene abwera akanatha kubwera woti pangooneka ngati pali mpikisano komano ndiye sa zimadziwika ndi kale kuti amene akhale mtsogoleri wa chipani cha MCP akhala amene alipo kalewa mwina kapena ndingonena kuti anthu ena amalozera kuti kumalamulo a chipani cha Malawi Congress amanena kuti munthu sukhala pa mpando wa president kupitilira matemu awiri izizi zilichoncho chifukwa kuti amafuna kuti zipani zambiri zindi lamulo limeneli zimafuna kuti zimene zikuchitika muchipani zizifananira ndi zimene zimachitika mudziko muzo wa dziko sitilola malamulo salola munthu kukhala pa mpando wa president kupitilira materemu awiri a zaka 5 ndi kuchipaninso zili lamulo limenelo liliko komano kuchipaniko limafotokozanso lamulo lomwelo kuti izizi sizimapanga apply kwa munthu amene ali pa mpando wa president ngati mene alili achakwera pakati pa pakadali pano fundi mtsogoleri wa dziko ndiye akuloledwa kukhala ndi mtsogoleri wa chipani chawo temu ya chitatu chifukwa kuti akupita ku convention yokafuna mpando wa temu ya chitatu ali pa mpando wa president wa dziko
anthu ena akunena kuti president Chakwera anakapanda kunena kuti ineyo ndi zaimaso ku convention mwina anthu ena anakatha kutulukira ndithu zena kuti ifeso tifuna tipikisane nawo mpando wa president ndimafuna ndive maganizo anu kuti kodi kulankhula kumene kucha kunatchingira anthu ena amene ali ndi chidwi choyima mchipani
iya tingatha kutero kuna kuti kulankhula kumeneko kunapangisa anthu ena amene akubwerera mbuyo koma sizokhalazo yayi chifukwa mukumbukenso kuna kuti National Executive Committee ya MCP idachita endorse achakwera ma endorsement amene wawa ine ndimakhulupirira kuti ndosayenera chifukwa amapakisaso anthu ena kubwerera chifukwa ngati komiti yaikulu yachipani chapanga endorse it means ndikuti you know ena aganizala so ife ndeyesana zipange endorse mwina tisakapange nawo so I think za ma endorsements zitakhala kunena kuna kuti sizabuda kwenikweni timazona muzipani zina osati MCP yokha titazona ko ku DPP tazona ko ku UDF ma endorsement wa ineyo mene muonera munaka kuti yando necessary chifukwa ino tili mu ndale za demokrasi zipani zonse zimanena kuti zimasitira mfuno za demokrasi and mfuno za demokrasi zima limbikitsa kuti anthu abwere poyera zima limbikitsa kuti anthu
pikisana
zima limbikitsa pikisana yeah that's the best way to put it zima limbikitsa pikisana so mpikisano umakhala ngati kuti wapangidwa ndamaini you know chifukwa cha endorsement ngalamenacho chifukwa ndina makabwera mbuyo zitakakhala bwino zimanzo zonse zidakamachita zimene democracy imanena kuti zizichitika kuti pazikhala competition kuna kuti tikupita ku convention mipando yonse they are open for competition anthu amene muli ndi chidwi bwerani koma makomitiya achikulu achipane komitiya yaikulu achipane ikayamba kuna kuti ayi tachitendo simakhala kutsekeleza wanthu kutsekeleza ena zimene ndizozusana ndifuno za zonena kuti pazikhala competition
tili pankhani yomwe ya convention ya chipani cha MCV kuoneka ndithu kuti kampeni ku chipani cha MCV ya maudindo osiyanasiyana ikuoneka ndithu kuti ndiyaikulu mwina tikaona kunkhani ya ndalamayi munachitha kukhala convention imene mwina ndalama zambiri mwina zidu singakhale mwina sitinaone zimani zina zimene zikubwera kutsogolo kuno koma pali kusinthana ndithu kwa ndalama anthu ma delegates kulandira ndalama ndi zina zotero tinene kuti anthu ali ndi chidwi kwambiri mipando ku chipani chimene cha MCV ku convention imo makamaka tikaona mmene ndalama zikuyendera makamaka amene akupikisana kumene
mwene tapeta wachita kaiko ndemu nchitidwe kugawa ndalamako chifukwa sinchitidwe umene ukuyenda kuti uzipangidwa kundondo patalo mawa chitidwe malamulo amene mwazina akutesa nchitidwe kupereka ndalama kapena zinthu mukangana political parties act munja muli provision imene imanena kuna kuti kupereka zinthu kaya ndalama kwa anthu takuvuteleni ndizosusana ndi malamulo so tisalambo kamitana fundi imene koma tiyambe tapachira kundemu sizimanyira kutero ndithu
koma ndalama zakuti ndi zama delegates ma transport ma allowance ndi zina
500,000 kwa chaa achokera kuti ameneyo eh iya you know tende ndizuza nazo na malawi awa ndi mahandawats awa sima transport ndi fans iya awa si investment ya malogona ni ndalama ndipene akupereka mchotoko choti akupe ena akupe ma delegates kuti awavotere chomba sasa kufuza ndi okay ndende ndamazo kuti apereka chokao chifukwa amene akutchudwa ndawiri of course tikufuza kuti apereka mwachisisi mwachibisima mchito umene uku ndi mchito umene kusutsana ndi malamulo athu komanso fundo za ufulu wachipitidwa wa munthu kumamanga ufulu pandani chifukwa ngati tilole kuti zimene zizichitika ndiye kuti we are commodifying zisampo zosakala zake anthu amene alibe ndalama azibwerera mbuyo munthu otabe makobidi zoti angazipereka kwa zake koma ali ndi nzeru komanso kuthekera kuti angazitumikira dziko bwino azibwerera mbuyo kuti ife ndatibe china chilionse ndala zimenezo tisazichite nkaleje ndizolakwika
ndalama yalizo nabwena akhala bwanji imene anakati apereke yobweza transport ndi accommodation
ndalama asapereke delegate
yes
ngati kuli refund kuli chakudya ikhale kuti ndi convention yakonza zakudya zoti anthu atazadi yakonza transport convention yawo chipani chawo osati munthu umodzi kuti ineyo ndi nyama yaikulu ndekha ndipereka ayi izinso zomakagawa uku ati njingaapasa ukuya chani zimene ndizimene tikunena kuti zisamachitike chifukwa anthu amene ali ndi nzeru ali ndi mfundo akukanika kuthula mfundo zija chifukwa ndalama yachimba ndiye kusankha anthu oti ali ndi makobidi mama musankha anthu oti atha kuthandiza chipani oti atha kuthandiza dziko so ti
pankhani ya arizona bwamuntiyo simunandiyankhe kuti ndalama chabwino ichokere ku chipani iwe ikhale ndalama zangati
atumizire mabasi akaatenge yakabwera ngati pali pali andiyamba imitsi mboma muli chikalata choti munthu ukapita kugona ukadya ndalama mwako kuti amati DSA and they could just have adopted that ngati imamukwanira munthu ogwira ntchito mboma wakuchipaniso itha kumukwanira imeneji
ti pang'ono chabe ndinene chonchi kuti poyambirira tisasokoneze convention kuti anthu abwera ku convention ndi kukawafikira ma delegates a ku convention taya kampeni sizofanana kwenikweni so zimene amafotokoza nzanga zokuti chipani chiwena chikonze ndukanza kuti akukamba kwambiri
za kanwa kuri
wenyewe ya ndukanza kuti chipani muna zimezo chikonza kuti obwera kunoko amene muchokere uku tizakupasana ndrama zochuluka motere zogonera kazoendera ndizojera ndikaulina ndepali gaola anthu ajasana bwere ku convention ya koma tikudziwa kuti awa abwera ku convention ku convention kwa awandu ovota ine ndifuna kuti awa kandivotere ndene ndikwaendera kumene kundumene kumaperekedwa ndalama. Well, either way, ngakale titas nena kuti panjira iyo kuti ndikafikira kuti apatse ndalama ndizola kwikabe mene afotokozera zinzanga sizikuyena kukhala chonjo kuti ineyo ngati candidate ndizitenga chithumba kukapatsa anthu ndikuti ma transport ndalama zankhani nkhani ayi ndizola kwika pama levels zangapo chipani cha MCP ndinene kuti zimene tinena panozi zimachitika pafupi zipani zonse eh nde ngakhale kuti ndikunena MCP zikupanga so apply across the board zipani zina kuno ku Malawi zipani makhadwa kenda amino wawo chipani cha MCP executive ama ikamba zanga kuti apanga endorse zina so kupatikiza kupanga endorse zimene anapanga zimene anakambirana anakambirana kuti kapita ku convention munthu wokafuna udindo akhale yekhayo amene muchipani wakhalamo nthawi yopitirira ndesa zakaziwiri. Okay, ndekuti akulu-akulu achipani akuona zinthu zimene akuganiza kuti afuna akuonze chipani chawo. Now I've got my own views on that, koma that's not what I want to address pakadali panoma ndikuganiza kuti nthawi imene amakambirana zimene zonso ngati akulu-akulu amachikonda ndi chipani chawo ngati akulu amakhulupirira ndi democracy ngati utsogoleri wa MCP umakhulupirira ndi kuchita zinthu motsatira nsanamira za democracy akanakambira nanso nkhani yonena kuti amene akapikisane pa mipando kujani ku convention kufuna mipando yosiyana-siyana asakapambane chifukwa ndi ndalama kuposa anzawo usakakhale mpikisano wa ndalama zambiri ndi uti ukakhale mpikisano wa munthu amene angathandize kuti chipanichi chikhale champhamvu kupita kutsogolo osakhala ndi ngati akulu-akulu achipani sanaone kuti ndivuto kuti anthu azipereka handouts ine ndikuganiza kuti zikuyambira ku akulu-akulu achipaniwo pamenepopo ndikuti sakuziyang'ana zinthuzi
ndikamzamnobwenomene kumafotokozera akulu-akulu ena achipani akunena kuti akuti lizi ndi kukoma mtima kwa munthu kuti kodi iwe ndi munthu wopatsa chifukwa nkuthenga ndithu kuti mwina ena anabadwa kuti ndaligwiritsa ena ndi anthu omasuka ndipo akomana ndi madelegates oma madelegatesiwa achokera kuchitipa takomanawo ku mzuzu komatu uli ndongo akutali tapasi amadzi
pali zinthu zingapo zimene ndinganene choyambirira chifukwa chani mufuna kuti madelegates mwabweretse ku mzuzu yoka kuchitipa ngati iwewe uli candidate ufuna kupanga kampeni sifaya ni suna yende kupita kuchitipa kupita kunzuzu kukakumana nawo ngati ukufuna kupanga zipenezo china chonena kuti anthu amene kuti afuna kutumikira nde ineyo ndifuna kuti nditumikire nde nditengeso ndalama kukupatsani kuti mundisankhe kuti ndikutumikireni sizikupanga sense ineyo ngati ndikufuna kutumikira modzipereka sindikuyenanso kuwononga ndalama zofuna kupangira convince anthu kuti andipatse mpando kuti ineyo anthu ndidzatumikira pepopo nde sizikuyenda bwino ndi mukuyena kuti ayi ndikukoma mtima kwa munthu muyang'anenso kukoma mtima kuku chifukwa chani kumakhala pokhapokha ngati chipani chili mboma chipani chomwecho nthawi imene chisali mboma anthu sakoma mtima ayi kukhala ndi ndalama zochuluka kuwapatsa wovota akakhala kuti ali mkati mwa boma akukoma mtima akakhala kuti ali kunja kwa boma zimenezi zimene kutidetsa nkhawa ngati amalawi kuti iyayi china chake apa sichili malo mwake mmene zinthu zimayenda kukhalira
komanso chansi kuti ukoma mtimako kukuonekera pano pa bwanji nthawi yonse iye anali kutiko why now mungathe kuona kuti iyayi sikukoma mtima kwa nomo kumenekoko
ndikumasara pa kuonekera kwa mifala ali mboma koma amachita zimenezo
chimali kusamuni ya yandikira tendo nene tisapoti pamene kwa ukusuku kuma ndima ya uku ndikugula anthu ni mafanda fotokozesa kuti ino nkhani idapanga kala address malamulo of course pali mtsutso kutodi malamulo wa akuchita kwa fasi zochitika outside the zisampo zaziko kifua anwenda kuna kuti malamulo aja ndikutana malamulo wa political party zake akuna kuti akwanga na kwambiri zisampo zitatu zicha cha president ya cha phungu kumaso kakale cha makasa kusenza kuti zisampo zimene zizili mu zikawa zimene zizi sizo kusula ndi political party zake ena kutero kuma ineyo makanzwa ndo siyana mukanga na malamulo amena jawo amena kulisa ma handout chodi cha chete 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 nacho thana ndi vuto limene lili loma pereka zinthu kwa anthu ta kuvuto lene it was general it's a political party act is this kuchitika within the political party context it's not outside which means kuti you know lamulo lolo sa handout it's not just about the presidential parliamentary kabina local government you know chili yosu yonjitika muzivara you see so mamla nale tagari and the idea of kulesa kune zizi amufuna jiti level playing field yeah kuna kuti you know pasama kare na mene azikandi advantage yoko sa ea ya chose di kare kutu nifo fanana wina liyesa akare ni mwai okuti angati kone sa jidwi dugita kampeni ya kuna mwino kuta sa jidwi kumano isi zono kuti ayene iponi ndino ole mwina kumbini nenzipete zipasa atu ndiko kwa nyamba mulo komaso ndiko nonga demokrasi yathu ababa tukupita mu chisango cha chikulu 2025 ngati zwino zizi zinolwedwe kuti izipitilire I'm telling you chaka chama wa ababa mina ku FNC ndine tinyet you know chaka chama wa ndito tuchona sasa mbili imahanda kuti nde it's like tuku chira promote chikalidwe chimene tida pomenezana kuti sefa kana mawe ndi chosa inelera
it's very to online nzoti kukula ndi kukulisana kumano okula drama ya kuitenga kuti mwone azatu amene ali mboma ndi amene akupezeka ndi drama zambiri pena zikumali desa nkhaola saa kutibe yafu kutaka kulewa kufandi ya kupikisa nato woka woka ali akula akulu ali mboma tisipani tinati akulisana kumano sizifika
nda business you know nda business sama jida business
akulu business yoto uchosefo katumba kajonji business yako marawe kwa mkuma
koma be zode tsankawa ndizo mwe zone na kuti anthu omwe nthai mene sana limboma ndalama zimene zozo ana
yes
lero ndalama zimene zozo ana ali nazo ndukaza kuti ngati dziko tenati denkawa penepo ziteka bwanji kuti nthai mene sana limboma ana alibe ndalama zochuluka choncho lero ali mboma ali ndi ndalama zankani nkani zimenezo ngati dziko ngati sakuti detsa nkhawa ndekuti malomoti ti chifaina malota democracy yatu sikupita patsogolo malomoti tinene kuti sikupita patsogolo tikozoona kuti ikubwerera mbuyo so that's even worse
tinene kuti la mulo limene tili nalo limene ndithu takhaduka mba ndithu ndikhupira kuti maprogramu ambiri takhaduka mba za mulo limene limene limaletsa za mahandouts ndila mulo kuti likuvuta kuti panga implement kuno kwathu malawi kapena chilipo china chake chimene tikuyenera kuchira kuti na mulo limene chili zigwira ntchito
ndi lamulo relatively latsopano so it's still being tested yeah lamulolo mwazina limanena kuti pakuyena kukhala mkulu wa kalembera wa Zipan registrar of political parties lamulo linakhazikitsidwa ndi esa mnali mu 2018 mkulu wa registrar of political parties wasankidwa mu 2024 mukhoza kuona kuti okay tisa nafike po musankha apungu ena kunyumba ya malamulo anayamba kale kuyankhula kuti ya lamulo ilili amene anadutsitsa mkona ambiri anagwa mavoti lero kulibe tiona tilikambiraneso tiunikenso nkhani yamba handouts sana ike zinthu zabwino so ndi lamulo tili ndi resistance yambiri now the hope chiyembekezo chathu ifeyo tiona kuti ndi lamulo tilitsatidwa bwinobwino koma tikudziwa kuti likumananso ndi resistance yochuluka kwambiri anthu kufuna kuti lamulo limeneli lisayende bwino nkuona mavuto enawa ndi kuti ukumana nawo koma mwina tikhalebe ndi chikhulupiriro kuti kutsogoloku registrar of political parties akakhazikika mu ofesi wayamba kugwira ntchito sindikudziwa ngati panopo chifukwa anapezeka munthu oti azigwira ntchito imeneyo koma sindikudziwa ngati anapasidwa ofesi mmene zimakhalira kuno ku Malawi zinthu zimatenga ndawi Ndiye kuti iya kazi kika kari ndo ofisi yake buna bwino akari ndi antu mu ofisi muja akari ndi zoe nereza kuti ambe kugira ntchito kenako ayambe no kugira ntchito pamene muna tinga zambe kuona zipatso za lamulo limeneli paka dali pano tikupangabe zimene tinkapanga nthawi yonseyi kulibe lamulo limeneli
tiyembekeze kuti kamafika chisankho iyi cha 2025 mkulu wamene wogwira ntchito registrar wa political parties akhala wogwira ni ntchito kapena tizikhala ndithu tikuyenda mmene tikuyenderapo chifukwa andikupereka chisanzo chimenechi chifukwa chakuti pamva elections amene anachitika posachedwapa panali nkhani ngati zimenezi zimene anthu zipani zina zinadandaulapo kuti tikuona ngati anzathu amachita mwakuti koma ndinaona ndithu timene amafotokoza malaya tomirapo mazinazo zikuyenera kuti zipite office imeneyi kuti ngati kuli kudandaula akadandaule kumeneko kuoneka ndithu amake ananena ora ifeo si mbali yathu koma mukadandaule uko koma tikukamba zoti office ione kapi ndithu kuti mwina mukadali pano sikuti kugira ntchito kweni kweni
ya zina mafotokoza kwa na jebwa kuna kuti office akasikitsa kumene siri kuziwa kuti apa sidwa kuthekera kotani chifukwa kusankha munthu kukhala kodindo ndi chinthu chimodzi koma kumpasa zoyenerera kuti munthu yapo kugira ntchito bwino ndi chinthu chinanso so siri kuziwa kuti pano apa sidwa kuthekera kotani kuti angathe kugira ntchito yabwino pamafutika ndithu kuna kuti apa sidwa kuthekera bwino apa sidwa ofesi apa sidwa ndalama ino budget yabwino ndithu chifukwa ntchito isi yamasewera kuchita enforce political parties act mene lili si nchito masewera ni nchito mene ndithu ikufunika ma resources ochuluka chifukwa tisamangu tizamanga naso registrar registrar amene upangidwa support ndi anthu ena ambiri ma officers ena ambiri kodi ya ma officers amenewo alembedwa kapena sadalembedwe ngati sadalembedwe ndi kuti pali vuto lalikulu chifukwa zisankhozi zikuyandikira tsopano panopa tili mu July pompandiro wa August tizina kuti yako kachaka chimodzi ino komanso sitingangodila kuti ayi izakhala izakwa kugira ntchito mu September ikuyenda kuti panopa ndithu office imeneyi ikhale active ndithu so ndi nkhani ya maresources komano ndimafuna ndi kanthenso muna mfundo mene munabwelisa yokhuza ndi mahanda somwewa kuti kodi akuvuta kupangidwa implement amene kuthesedwa lamula akuvuta kupangidwa implement ine ipo ndikuona kwambiri imene ndivuta ndi chikhalidwe chimene china zikamizo fa kacha chikhalidwe chicha mahandouts si chikhalidwe chimene chakuamba lewera ndi chikhalidwe chimene ndithu chili ndi history yayitali kuyambira nthawi imene chidasinandala 1994 you know ndi chikhalidwe chimene ndithu chapangidwa remote it has been natured you know and chakhazikika kwambiri ndikukuwuzani kuzona kwathu kuno koma you know kwathu kuno kwa anthu andale mapolitians amakhulupirira kuti sangawine mavoti osampasa munthu ena kake you know it's something that is deeply rooted
maso ifeso wawo vota afete mayembekeza kuti atipasekena kake
so it's a kasha amene chakhazikika mbali zonse ziwiri kwa osankha komanso kwa amene akombezera kusankhidwa ndi chakhazikika and there's no confidence even kwa amene apanga malamulo kuti malamulo ena ndawakacha angathe kugwira ntchito and that's why I think you saw kumpana kuna kuti ma MP ena amafuna kuti lamulo lichachi alisindeso kuti achotse provision imene ikuletsa mahandouts which shows which to me shows kuna kuti they don't believe kuti lamulo lichachi lingathe kugwira ntchito and they don't want and that is very very dangerous sakufuna kuti lamulo lisinthe kusonda kuti chikhate chimene anazololacho afuna kuti chipitirirebe you know komano nawo that is dangerous mungena fulo kuzina munja chifukwa you know ndale kamalizi sankho zisamakhale za ndalama yayi kuti kuti amene ali ndi mazambiri ndamala sankhidwa tikatonda tikononga democracy yathu and in the end tikutonongaso ngakhale dziko lathu
ndimafuna tiremo ndi manga pankhani ya mabaya elections amene achitika posachidwa apa msabata amene ikuthayi kumangochi kumeneko kukhupira ndithu amene anali pa mpando anali IUDF pano IMCB ndamene atenga mpando amene wakhatsala ku Chilaweni ku Blantyre amene anali pa mpando kukhupira DPP pano independent amene watenga mpando umenewo zikutanthauza chani zimenezi pamene tasala ndithu ndi chaka kuti tifike ku tsiku lovota pa 16 September
mbiri ya ma-elections kuno ku Malawi kuyambira time number matipati nthawi zambiri kuma by elections chimapambana ndi chipanicho chimene chili mboma chifoti ma by elections amakhauta kuchitika choyambirira kudera muna limodzi awiri ndakuti concentration yonse imakhala kumeneko zimateka amene ali olamula mwina nduna taking turns ipita kunduna iyi ipita kunduna iyi kampeni amagwanitsa kuika kwa resources ndi kupanga kampeni choyamba ndi chimenecho chachiwiri ndichiona kuti mumbiriso ya by elections kuno ku Malawi anthu amene amapita kukavota makhala ochepa kwambiri usually amene ali incentivized ndi kampeni imene amapanga launch nthawi zambiri amene ali olamula ndi nthawi zambiri by elections akachitika amene amapambana amakhala ochokera kuchipande chimene chili mboma history yathu ndiuza choncho madera omwewo ikabwera nthawi ya general elections anthu akabwera ovota ochuluka zotsatira zimakhala zosiyana amene alokulirapo akudziwa tinakhalapo kuno Malawi ndiolemekezeka a Ludovico Shati enasoja naolemekezeka ndiyesa nthawi imeneyo chipande cholamula chinali chipande cha UTF chipande cha UTF mphamvu zake kumene chinkapeza mavota ambiri ndi kupambana kupeza mipando kunali chigawo cha kumwera koma chinapeza mipando ndiyesa kunali kumchinji ndi ku Nchisi nga tesa lidoa cha kumeneko kumene UDF si majina bwino ya anapeza ntumi bando iwili kumene kucha atu kumata UDF ya loa taya by elections kuma itabwela antawe ya chisanko jeni jeni madela mina aja anavotelabe kumene ama votela antayi zonze ndiye inesindi kuonda kutamanga kuona zotsa tila za by election kuti zioneke ngati kuti zikutolo zera mpamvu za zipani mene zili chifuwa tikatengera mbili history ndi chikwacho chimene tingakwisa ndi kuti tione ndi tikatengera mbiri ya zimene zachitikapo kumbuyoko timaona ndithu chipande chikakhala cholamula pa ma by elections chimachita bwino ngakhale kumadera kumene sichili ndi mphamvu ndipo zimenezi zimazatembenuzidwa nthawi ya chisankho kumadera anthu amavotelabe zipani zimene anazowera kuvotera kumadera osiyanasiyanawo
muti zosatira zimenezi zisati pasa chithunzithunzi cha zimene zingachitike mu 2025 mu September.
Ai, tisatengere ma by elections. Chimene chimachitika pa by elections mene wanene achekwa. Anduna makhani chimfwefu. Vito mene kuti ukawakawa ndi iwe walandira. Uwena kuonesesa kuti nakasi ndalandira. Ndikafote. Ena achali bize umapanga ma business nao. So apapa si kuti ndi litmus
test. Mene kuti munapita chitumba ku ma by elections.
Ndi zimene tanena kale kuti ndalama zimagawidwa kuti mukati votere uku wakaida ndalama mutapita kuno bwino mukamva kuti wina wake analandiradi
ya zosatira zimenezi kuzi tuna kuzi nzuni kamino bwino maso zinangalira zikupeleka ma indications angapo koma mafadi yambe kulena kuti pakhanga ndi pali kugawikana eti chifukwa ku mwasa wodi kumangoji oyina ndi YMCB ku Blantyre Chilaweni oyina ndi wa independent eti so yes ndizona mbuyo muzimatero ndithu koma I think kwene yondo nangati kuti zipani zikuyenda ndithu zilingalire mozama pa zimene zachitikazi kumaso mena kuzitenga ngati kuti isa wake up call you know to them because MCB ali ndi advantage inkapense koma they shouldn't be celebrating ndi mona ma social media akusanga la MCB ya ita jina mwino hey MCB hey this is lead must test whatever MCB should not be celebrating you know
why
they lost ku Blantyre you know despite advantage when they the most to an independent candidate so it should be into a wake up call even to the MCB.
Okuda mayenera so kuina ku Blantyre kunjaso.
Exactly.
They were expected. Not mayenera ma kimaide yes. Nanga si ali ndi advantage kusha ali ndi resources ali ndi drama, ali ndi magari moto and they also abusing you know, ma resources abo manga ndi makamata aboma, kupita kumene mapita kumene cha makampeni makamata aboma. You understand? Azawo ndoti so it was expected kutaka kuina. Chifuwa choti ali ndi advantage kuposa nzawo. Koma no having said that, our opposition is on also zipani ngati DPP, UDF, na also abwena so kuchita inokulingalira. Because it also shows kuno kuti pali weakness. If they are not careful, chakachamawa sizaenda bwino. Tingache kunena kuna kuti mwina zipani izi especially the opposition is UDF, DPP, they have been weakened because of Mwina Maintene Orangos, you know, Kuganga na Mwina kwa kakujitika Musipani zao, and that's why they didn't do well. I think haya kwa nasipana kutu Mwina, identity sausage, kumasu kutenda action, mchono kajwa kutu Zipani zikalizo lima. Tisango, we shouldn't just dismiss, kungo na haya, what is this, just a direction. Ah, I think I'm a disaster, you can wake up call, and then you are about to show the anger between them, organize.
Mm-hmm.
Because if they're not careful, Chakazamawa, it will even be, you know, a disaster.
In any one that what Zivani's minutes when I would under by election, many Zivani's at DPP in the UDF, 40 Masiti Wanari Ao, Nibo Bano Bano City, or Manjama Independent, when I go MCP.
Zona, kuti maga DPP. Kusajita kuna kumangoji kumene kuna kala kwao adopted home ya mtsogolero wa chipanicho kutana ini mwai woma kapanga kampeni ndi kusajita kuna kumene koko ATPP pamene panaenda kuwaona kutaya hapa sisi naende ya kumabe sitinga iwale zimene history ima tuuza history ima nena nditu mveka kuti nthawe ma by elections chipani chimene chili mboma ndi chimene chimachita bwino kwambiri so zimene zozo sitingazipange dismiss koma siti kunena kuti ATPP sakuyenera kuchita manyazi ndi zimene zachitika makamaka kumakochi a UDF so ipoti mpando unali wawo koma so osakhala ukawo a UDF musana ime mwina facha zovuta komabe you would have expected kuti akhala ndi candidate yo saone kauta ni mpamba timamba kuti afford kupanga misonkano kuti tumuoneke kungukha chabwe ndi candidate ana kapanga sonkano a inokichana kumangochi kuno kumangochi ineyo ndima kuno kusundi kwatu ndipo ufoto kuza ndi tuchisonkano anthu kuti koma ye afford ya kamoto ma by elections or candidate ndugaza kuti naonsa naenda kuchita manyazi kuti yani izizi sizo ya makajwanchi.
Kwa sara wakonza jipani, kwa nopo kuri abuina hane ya wambiri si ya makandidati kuma kukonza kuri jipani chikabaji.
Chiza, hati chipande, chimata?
Chima, chizazuwe ni chipande.
Po omola. Chizazuwe na kuri za itabanchi, tikamaza omola.
Tili mprogrami ya mpebo zinai, tukambina na nkani zosu ya nasi ya nazimenezi kujitika kuna watu Malawi. Tiku milagai kwa ngono, tikabweransu tufuna tikambina ni nkani okuza nditua Vice President Azikoli na Dr. Mike Ousi. Ameni chiwasangine ni baudindo, akala nditua wenda mchigao chakumu. Maboma osiana siana, wende la kuona kutukuli nchido za boma zikuenda bayanji. Tumafaa tikambina ni nkani mene tikabumia posa hilo. Programu ya mpepo zinai. Tima sangawa kuti tumakali mozi kambira na nkani zosiana siana. Komanso utoko zeni mwabadira kwambiri kuti tima landira mautenga oshuruka kwambiri. Ena ama kala kuti foto kuzera minute ujitira programu uwe. Ena ama kala kupereka ndi mangazawa kwa nkani zimedu kambira na programu uwe. Tima funa nditu kuti muziri patande mangazi. Mine zidziwa kuti pa minute uwe nina kukonza ndipati. Pa minute kula kuita ndipati. Utoko zeni kwambiri mwabadira kuti mwabata mautenga. Mene o ena nditu maimba mafoni. Tukubempe nditu utine tipitize tizira mkula na ifuwa nkani zi ndizofunika kwambiri. Kuti inu ndine tizika mbirana ngati mziga za dzikolino. A Vice President dziko lino Dr. Mike Ousi akhala kuyenda maboma osiyana siyana anali ku Chikwawa anali ku Blantyre ndi madera ena ndithu osiyana siyana ma office a DC komanso nthambi za boma osiyana siyana kuyenda kumeneku kwabweretsa ntsutsu osiyana siyana pakati pa Malawi ena unena ndithu kuti komatu mwinatu a Vice President wanakapita ku nthambi zimene zikuoneka ndithu kuti sizinu sizikuyenda ena umapereka chitsanzo cha immigration mwachitsanzo kuti immigration osapita kubanji komanso ena unena kuti komatu mwinatu misonkhano imeneyi banja kumayika kuti anthu aziona pa kamera ndikumayika ndithu live pa Facebook ena akuyamikira kuti ayi zimenezi ndezofunika chifambo mamu anthu ntchito sakugwira yayi ena amafika nayo koloko ndipo zimenezi zithandiza kwambiri kuti ntchito ziyende bwino mafuna ndimve maganizo akulakula mine tinawo pa program iyi kuti kodi akuona bwanji maulendo amenewa a vice president ndiyambe ni Godfrey
ndiyamba apanga kuna chilezi Michael Sibo utenga pando wao vice president ata utenga munga munga hamba kumene chito mapita kumuzi kwa wane sali nga hapa chito mawana kweza kwa yomuzi kwa wana wata ya na hiya
kukasa zila
kukasa zila
kutawu ni kuna pesa chito
na pesa chito ineyo ndi masangala asokolele akangabwira kuyendera anthu awo pafupi pafupi ndimo zizimu samomu kuti aliyense azikhala okonzeka kumagwira ntchito mmene akuyenera kugwirira koma ausi penapake ndinakhumudwa nawo kuti anafika pachipatala china ndikupeza nesi kuti wachedwa iwe ndakwenda unali kuti ayi ayi mwana anatani iya ineyo mmene ndikuonera ndi system imene sili kwino pamalopo chifukwa munthu uja nesi uja ali ndi asupervisor ake asupervisor ake sanaone kulambika kwa kuchedwa kwa munthu uja asupervisor ake mmene asaliso ndi abwana awo zimapita mpaka a DC amene amalamulira district kuphatirizapo chipatala chija so ausi akana mwina kungomuza ali iwe wachedwa kenaka ndi kukafunsa zina ndi zina kapena kukaongolera zina ndi zina kwa mabwana ake so ausiso aone level imene azicheza nayo because nthawi zina kumuyika pa sport msungwana ngati amene uja zithokhala kuti sizikhala bwino kwambiri ndikukumbukira former vice president elect Chilima ananenapo kuti zimene walemba mkulu wina wake wa sukulu ya boma sizinali zolongosoka ndipo zinali pa social media anthu ena kuti mpaka mkulu uyu anadwala fika kuti panaopasa ali bwino just because of that pressure anampasa kanthawi kameneko so they should learn to balance up asogoleri athu inde tikuyenera kukonza tikonze masystem kuti kodi kuchedwa ako ndi mwina anangompeza siku lomwelo ti wangochedwa siku lomwelo koma kodi nzamu yaya kuti tidziwe kuti history yathu ikuyenda chonchi ndiye kuti tikhale ndi marekodzi so azikhala ndi marekodz kaya azikhala ndi biometrics zija maikazala kuti ndawowa office ndatuluka akanangolowa msystem ndikuona ati anesi uyuyu amachedwa chonchi kapena nesi uyu
koma tilibe ndonomimwe
imeneyindi ntchito yawo so imeneyi yoti akaona choncho azibwerera ndikumanira kuti muyike system yoti izipanga track imene anthu akulowera ndi kutulukira pa office pa
mbona bwanji maulendo amenewa amene achitika kuyambira amene analowa ndithu pa udindo umenewu kudzafika lero
ya kwamba maulendo amenewa siwonabwisa kwenikweni zimenachita usi sizonabwisa zidazionaposa mbuyomo ngati mungupa kwenikwino dr Chilima atangosankhikaso kumene nthame ja ndapita mkhalika adapangaso chimodzimodzi kuyambirira kuja aleraoni atabweraso anda achakwera anapezekaso kuti adapangaso chimodzimodzi amapita maofisi aboma mwadzidzidzi makapeza anthu ena sanabwere ndikumwadzidzula pamene paja sizonabwisa mundalezaso za chimalawi timazona zimenezo chimangokhala chodandalisa chona kuti zimachitika kuyambirira zimachitika kuyambirira which shows kuna kuti the idea is not what we think you know the idea mene ndikuonera ine kumakhala muda ndioneke kuti ndine ndi amene ndili mapando uja sopano anthu aziwa kuti vice president uja wayamba kugwira ntchito yake or vice president uja ndine so it can be that you know chinthu china chimakhala chona kuti kodi ntchito ya vice president ndiyotani kodi should we expect kodi tiyembekeze kuti a vice president ntchito izikhala imene yoyo yomayendera muzipatala muyendera maofisi aboma kumaona kuti amene isabwere ndirani ndikumwazuzula kodi kapena pali ntchito ine imene vice president akuyenera kugwira ndikufunsa choncho chotinangasi mumasystems athu muja mkangana public service muri mu office hasa mene imeno ni chito yao eh pachipata mwai sanzo pa makala mkulu wachipata ameni chito yake mkwone sisa uli chipata jayudani shikweta kwa ma mwai chipata kudani akusatiba ngatisa kusatiba mkula mene chito yake ndi uone sisa uti ameni sisa kusatiba akudani akupasa kujulamu nchito mecho kuti chipata jende kwino ma mwai azisatiba. Of course, the vice president is not going to, you know, kuzai ndera. No problem with that. No problem. Come on, can you know what the system is? You will get a bunch of shit.
See, Papa, many people are going to know what the vice president is going to do. Anyamara, you should be going to go. Bunch of Peter and Mukankuru. The guy who is going to the background, but when he is going to bunch.
Zinga to Carlton. And the floor was like, I know the students are going to be in here. There's a drama of what is mutated to. Commando is going to go to Abanga, Kangari, Zimenez. Malawi is a huge country. Timonica, small Bama, huge country. She's going to Sanji, put the outward as I was saying. So if the idea is simply to shake up the system, then it's a good idea. Okay? Commando, I think Kisakai is always a good. You know, zero zero. We don't get that. We know. Or they have to tell them how much we feel about. I think if we allow that, we can see again as a culture. This to grab visa. Since we are to, it can be grabbed in Chito without somebody, you know, coming all the way from Capitol Hill. Commercial budget is decentralization system. Today is a decentralized bubbles. So in such a setup, this is because of that vice president. You come to Capitol Hill. Capitol Hill. Abu, you know, as any police. O kamana, you know, paliyalindo, amena we aweno kinachula au kumamuna kubona. Kula tinamena kubona au, titamina.
Peter, nipangia kumkuludi kuti ma system zatuwa, saa kwenda bwini. Mpamene mwina zafika kuti mpaka na the second topmost citizen. Kufika nitukura, neyo ndingo Peter nikapange shake system.
Pali kugira nchito. Ndepali kuoneka kuti ukugira nchito. Zitu zwiri zosiana. Ndika wona zimina wapanga ausi, zilindima elements onsewa. A bit of kugira nchito, kumansu muna kwa mbili, kuti aoneke, kuti akugira nchito, optics. Tikumbukile kuti pampando vice president, asa na uwe kwa ausi, panali Dr. Chilima. Na wantu wa mbili, ama Vomera. Those are very big shoes to fill. Zimena atenga mpando kwa muntu amene anali atamamutama kuti uyu anali amagwira ntchito bwino amagwira ntchito kwambiri nde iwo kuti aoneke. Then on the other hand, tisaiwanenso kuti ausi ndi mtsogoleri wa chipande cha UTM pakati pano kuti akhala pa mpando amenewo kwa nthawi yotalika bwanji kutsogolo kwizozo tiziona. Koma panopo mtsogoleri wa chipande cha UTM nda Michael Ussi. Ku UTM uko zikuonekeratu kuti kuli atsogoleri ena amene sakusangalala ndi Ussi kukhala mtsogoleri wawo. So kuli conflict. Ndekuti zili zonse zimene Ussi akupanga manage zonsezi. Ku amene ndimakonda kupereka sazo za mpira. Ine ngati ndiri wa bullets. Timu yanga ine ndi civil bullets ndi chule 14 masapota ambiri wa bullets akamenya free kick pa a bullets ndi eh mbambande awanda zana ta tinayionapo hii tinaliso ndi player wakuta kuti akamenya ngati omweyo tima chepsa zimene achita adani kuyamikira kwambiri zimene achita amene ali mbali yathu zimene achita ausi lero alipo anthu amene chifoti sakusanga anthu a UTM chifoti sakusanga akungofuna muwiri uyu achoke sangaone chabwino chichose chimene achita Ussi iwonso ali ndi kambali kawo anthu amene amawakonda sangaone cholakwa chilichonse pa zimene apa chimene angapanga Ussi ayamikira kwambiri koma tiwamvetsetsa Ussi kuti akupanga manage zinthu zingapo udindo wawo ngati tsogolo wachipande cha UTM komanso udindo umene atenga kuchokera kwa munthu amene ali amene anthu ambiri amamutamanda malinga ndi makhalidwe ake a ntchito ndi zimene sizinthu zophweka
Ussi akopera kwa munhu Magufuli. Fo Magufuli amapita, akumbajise baba ndani, ndipo cellphone yake timuipile. So nawo sa mateka phone, bere ka phone ya seneta. Apo kulika ni office. Na the last one I watched inali anapita ku Eskom, I think inali Zulu. It was entertaining, finally kuna libe aliyesi. Batu wa mnyamata mozi na yosa
wana chief accountant.
Eh, chief accountant na mene analikoeka. Nda nampa nila uza ila unka ila George. Mina, it was unnecessary pressure for the young man. I know kute anapito wakaona system. Kutu kondi system ya Eskom, imaenda kumubino. Mapayments hake, ausi mawawa nina kutu pali antwena. Akumali bidwa kujoa antwena. Antwena umali bidwa thinda ama babi. Kuposa antwena wati anabanga supply ndi amafusa wati awawo antwena wa ati ndrama timono timono wa mwa basa interesting ndi au nyamata uja anakana wati ya ikuma timazali kila eventually so wati wanji mzine na wati uyu mwini na 5 billion mumpase 1 billion 2 billion mwa basa timono timono wati ikono meyatu izienda. That was, to me that was good. Kuma what was interesting was what my boy now was saying, "Unyamu kusia office, unkosia asmai, and I asmai a win." So we na kapitiliza jojo ti panga chaka pamoja ti zibira chido moa udi ausi aye nama kuti mau. Kuma no mene nera udi mara wenu ankuru shoti gati ti zingozo ra ausi ari kuda ra ari ku north ndi kuti fair south ndi tau kala ya.
Inu maganizo anu ndotani kwa nkani zimeita kambira na programu ya mpebo zinai ndu kubili anditu kuti ndemanga zanu zimene tumafuna tumafuna kuti mutitumi zile nditu utenga kuti jimvensu maganizo anu titokoza kula meti nali na own programu ya mpebo zinai lero nali ndamai kukaya sabi nindi mwazi mwantu mwenye ufuru wa zigolino wa shibadudu wa antu maga maga titokoze ni kuti nali mwazi tinali ndi Peter Jegwa amene ndi mtura nkani kumansu wa malakula wa nkani zosiana siana mtiko muno titokoze ni kubasi kamba kandhawe anu kumansu na indi Godfrey Jesus wa mene ndi nzika ya zigolino titokoze ni kwambiri chifajama maganizo anu ndi titokoze ni sumwa badela ino amene mwatsatira programu ipano pawaile siko mansu wa kanema ya Zodiac mpaka tukumane ni sumwa umanzanga onse ine ndi ni chance mwazo vana mufune ni zabuno zonse.
National Park is Malawi's largest national park. The park was founded in 1965 and is the country's first certified national park. Nyika National Park covers an area of more than 3,200 square kilometers located on the Great Nyika Plateau. This area is characterized by rolling hills that resemble a back of a whale. The altitude at Nyika National Park reaches over 2,500 meters. These hills are cut by different streams. Nyika National Park is home to pockets of sheltered evergreen forests. The national park is one of the country's largest conservation areas. Its name, Nyika, means where the water comes from due to its abundant water resources. Nyika National Park boasts over 200 types of orchids in bloom during the rainy season. This makes it the most abundant concentration of orchids in southern Central Africa. Even during other seasons, the grasslands of Nyika are always swarming with wild flowers. Nyika National Park's montane vegetation is a habitat for a wide variety of wildlife such as waterbucks, zebras and bushbucks. The park is also a haven for more than 400 recorded bird species. The vegetation in the park is diverse, consisting of montane and miombo woodland, heath and grassland, and pockets of evergreen forest. The National Park provides an opportunity to experience the stunning nature, beauty, and the rich biodiversity of Malawi's northern region.
I come from a land where clouds gather around a mountaintop to hear thundering stories of endless possibilities from a world that lies at its feet. A world whose land is riddled with mysterious matrimonies of water and flame, hills and plains, wild and tamed. A land still deemed worthy of raising the sun every day. I come from a grateful land, where a great lake attributes its greatness not only to the biggest rivers, but also the smallest streams. A generous and selfless land that constantly pours out more than it receives. We were molded from this land. Our skins are molten mountain rocks painted onto our flesh. We are one with this land. We are this land. We are mountains of hope reaching for the skies. We are plateaus of peace where tranquility roams free. We are the light of our rising sun, painting the skies from the depths of our souls. We are rivers of tongues flowing into the clear waters of our destiny. We are a warm heart pumping life to the rest of this continent's body, beating in perfect synchrony with a melody in our winds. We are waves of open arms, welcoming with a friendly smile. We are who, what, and where we were meant to be. A wonder that is Malawi.
Life moves fast, and so should your packages. Say goodbye to waiting, and hello to convenience with Post Courier, your go-to courier service. When you choose Post Courier, you're choosing speed, reliability, and peace of mind. I can always count on Post Courier for quick and safe deliveries. They never let me down.
Zodiac Broadcasting Station, ZBS.
Iwe Zodiaki, wenziranga.
Tiguli mudzi, fuguli mudzi, anu amudzi, wairesi imudzi, pumvega, pawiri mdzikulonse. 88.4, komanso 88.6. Pamenepo, mpomwe Zodiac, idzimvega. Kwembe pa 1 January 2024.
Mchigawo cha kumwera, mchigawo cha pakati, komanso mchigawo cha kumpoto, mungati imve pa 88.4, komanso pa 88.6 MHz.
Nakonzeka ine, uze zona iwe.
kulandireni ku program ya Zodiac Exclusive nthawi imene timakhala kubweresa anthu osiyana-siyana kukamba sonkhani zosiyana-siyana zimene zikukhuza dziko lino la Malawi. Mprogramu yathu lero ndakubwereserani a Bon Kalindo amene iwo amazitcha kuti the DC komanso akuti mtsogoleri wa Malawi osauka. Iwo anakhalapo phungu wa nyumba ya malamulo mbuyomu pakatipa dziwika kwambiri ndi nkhani zominyira maufulu. Musatalikire, takhalani pomwepo. Ine ndi Leah Malekano. Takula ndirani na Bon Kalindo program ya atu ya
liru. Zikuma kwa mbili lea. Chifuka chondi itana kuti ndiza kare nanu program ya anu ya kuna kuzodi yake. Ndito.
Kalindo ana kubatsa ni upresident wa anthu osauka. Ndindani.
Malawi osauka ndamina nandibasa upresident. Kuti ndi kare president wa anthu osauka. Ndunganisa kuti mina anaona zinchito zanga. Chifukwa ine mene ndina badwira sindimakonda kulankhula nkhani mokhota khota ndimangoyenda straight kawapanga ndi wa opposition ndi makhazula kawapanga ndi wa chalichi ndi mamenya kawapanga ndi wa kuboma ndi mamuswa osakhala kumusiyanso ya choncho mwina Malawi ataona kuti ndimangolankhula choncho anandicha kuti ndikhale president wawo ndi nachilemekeza chimene ndi fachake mmamva kuti ine ndine Bon Kalindo president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi chifukwa nkutheka azabweranso wina
mtsogoleri wa dziko timasankha poponya voti inu anakusankhani motani
ine ndinasankhidwa kuzera ma group kuli ma group mwina over mwina 20,000 more than that so anthu osauka
pa WhatsApp pamepo ndi pa Facebook
pa Facebook ndi pa WhatsApp choncho ndinachilemekeza chimenechi kuti ine ndikhale president wa anthu osauka chifukwa inenso pandekha ndine osauka ndipo ndayendamo mu corridor ya kusauka ndimadziwa kuti what kusauka is
nde Amalawi osauka wandiyatiyati ameniwo
Amalawi osauka ndamene akukhala below the poverty line amene tikunena pano ena mayo chokera chazana sanaje amene akulephera kutumiza ana awo ku school amene sangakhale nolo ndi 10,000 yokuti akagulire mankhwala ku pharmacy amene chakunye nyumba mwao mulibe amene ngakhale tikunena pano akulephera kuti mwinaso akavule njenga pajaboma asolo alesa kuti ati njenga ndi wawo ndi alesa zitenga license amene wonde amene ine ndikuwalankhulira
nanga UDC unachokera pasi
UDC ndi title imene ine ndinapasidwa nthawi imeneyo ndili ku Atra ine ndagrapo ntchito ku Atra kuchokera mchaka cha 2000 uzafika mchaka cha 2008 ku Atra ndimagwira ntchito ziwiri ndimagwira ntchito ngati youth program officer komanso ndimapanga drama mmodi kuferanji choncho anthu ataona zichito zanga amana kuti uyu is a dangerous child uyu is a deadly child so ndifaje pana bwera alilo kuti the DC
kodi DC ndi deadly child osati district commission
no is a dangerous deadly child
ndemu matero kuti Bon Kalindo
yes
president wa Malawi osauka
the DC ndituti
okay you now have at least 12 cases at court is this normal to you
why no it is normal in normal in a sense that because I know that I am not wrong ndimachikondwerera so kwambiri chifukwa ndimaziwa kuti at the end of the tunnel I will be victorious so sinema dandaula that is why Leah ndi Malawi amene akutionera ineyo ndikatengedwa ndikapita ku police simuzamva pokuti chadwala achitengera kuchipatala yeah ndimakhala nomo chifanyira mazuwa kuti ma cases amene wandiwo pangidwa ndi anthu andale amene akulephera kuvomereza situation yao
moti kumangidwa kumene kumakesi 12 osewa mukuona kuti siza nomo simunalakwitse potengera kuti ntchito yaikulu imene boma imachita ndikuonetsetsa kuti malamulo a dziko lino akugwira ntchito komanso akutsatiridwa
amene anganene zimenezi kuti ndiza nomo kapena sindilakwisa ndi a court ndi uthenga umene ukuchokera ku court ndi umene songa apange iwo abomawo kumanso wa Malawi uziwa kuna kuti munthu jandola kwa kabina ndo salakwa. Ndiye tini tiziu mvesera utenga hawa. Kuchoke na kuzomba, kwa choka utenga otani. Kumangoji, kuchoka utenga otani. Kulirongwe, kaya kuti, kuchoka mautenga otani. Koma ineyo ni mazitenga kuti kwa ine ndiza nomo, ndipo sinimada ndaula jina jili chonsi. Ndipo ni mafuna so even more cases akubwera kumangidwa kuchuluka.
Modi agama kumangani chonji. Inu simu onapo kuti akutsatira malamulo kuti mwalakwitsa kuma mangu onapo ndale.
Ine ni maona po ndale chifuka muntu ukalakwisa tu umadziwa weka. Kodi zitu zili ngati maeso. Kuti umadziwa weka kuti ndi pambana kapena ndi lephera. Ndiye ineyoso ndikamaona kumangidwa kwanga. Ndi makhala onyadira kwambiri. That is why even a police ama ndifusa sumafuso kuti ndi chifuwa jani muli osiana ndi andale ena. Ndiye ni mawaza kuti chifuwa jokuti inesine. One, siwa andale. Two, ni mangu ima bajirunga.
Inu siwa ndali, si muna kalabu pungu wa nyumba ya malamulo, si ndali zokazo kazi.
Ndina kalabu pungu wa nyumba ya malamulo, ndita ona manizi aku constituency kamena mudela langa. Kumano ndita kalowa mnyumba mocha, ndikutulu kamo, 2019, ndina ona kuti Malawi alipa mavuto kwa mbili, ndipo ziko lino, siriza tukuu kai, pokapo kapo mulungu azachita intervene. Kifuka kuja, ndi dimbala antu. A group of people amene anakonza ngati dimbalao kuti azipeza mondalama ndipo kumene kuchako kumatuluka ndalama kuopsha mumboma
kunyumba ya malamulo
kuliza chinyengo zambiri ndipo munthu amakonza kupita kumene kuja ndi mind yonena kuti afuna akakonzedera lake koma kakalo wa munyumba mocha amakapeza mu system imene imamuchita ba kuti zakumuzi kuja iwale. Ndiye ineyo nitakalowa naona kuti zimene ine ndi maganiza ma aspirations anga kuti ndifuna ndisinthe dera langa si zimene zili kumene kuja ndi system yosiyana kwambiri ndi zimene amaganiza munthu ndichifa cha akuluakulu amanena kuti uzu ndi wobiriwira ukaukhalira patali koma ukakauyandikira umaona mabowu. Ndiye kumene kujako naona kuti simaulo abwino kuti ndipitirire. That's why today simuzamva pakuti bone kalindo akupanga ati zandale ndi wachipane chakuti ai ndinaganizaso zotuluka mu UTM.
Komano tibwere apa mukuti kumene kuja kuchitika zambiri zoola ndiziti zimene munazoona inu 5 years kuti izi ndizoola.
Ku parliament ndikumvesa chisoni. Mabiru ambiri amene amatuluka kumene kuchako amapangidwa pass. Ndi mabiru amene amapangidwa pass after my MP bofi aboma kumansa opposition atapasidwa makobiri. Kuti tiyeni mukapanga pass ichichi. On top of poor Malawians. At the expense of poor Malawians. Zambiri zimene zimachitika kumene kuchako ndi nkhani ya ndalama basi. Olomuzaone kuti maallowances yao. Akangonea kuti ifeo sitiroa mpari ya mende. Ndai uwe within an hour kuma kakuti maallowances yawa aonjezeredwa. And yet, muntu kuti ndi nesi, ndi mpunzisi, wa polisi, wa ame, kuti boma likale ndi chidilo wenjezera ndrama. Sizi matekai. So kumene kuja kuliza chinyengo zambiri. Nkani ina ya chinyengo, imene kumene kuja ni nkani ya mapension. Pali ya antwena paja, you know, upungu kukala MP, ama ngolola wina aliese, ngakale wasapita kusukulubola, unene kuti uzizuwa kuti how are you, uyanke kuti I am fine and how are you. Ena ama luwa nyumba mujamuna kwa 5 years, 10 years, kwa masana nankulepo siku ulorimozi. So, ambili sama zindikira, ndiye kuli pension imene ama landira pungu wina aliese, mene kujagu ama beredo ambili aja, kuliza chinyengo zambili. Yes.
Modi nuso mandira nao pensioni kuti muna kalabo pungu wa nyumba ya malamu.
Yes, ndi nala ndira nao pensioni. Kuma pensioni yanga inali ndi ma grey areas. Kuti panopa muna sindira nkula zambili chifate nkani ilikuwa lawyer. Kuma munali ma grey areas.
Mufuna mukaji yesu zijazo zime mungu zine na kuta mango jira malawi inu mufuna
no,
zime nezo
ina, kusirandi. Ineo ndiri entitled. Kabina ndiri entitled kula ndira chifate ndi nda kalabo pungu wa nyumba ya malamulo.
Banji simu na gani kuti ine ndi mangu funa kungo imi la antosa uka. Izizi zanu zandara mandizi na zote lozo inai.
It is an entitlement. Aliensi amena alikumene kujama enela. Ndiye ndrama yo. Ndiye kaya umaima kulankula. Kwa zaka zimene wakala mpali ya mene. Kasu maima. Iweo kuhine ya ula ndiye ndrama mene. Kwa majifaja kusazindikira. Antuambile anasegedwa kumasoko hao. Sama ziwa zimene zimajitika kupali ya mende. Odinga tukuli institution imene hili too corrupt. ndi parliament
mwati simafunaso mutapita konso koma 2019 tinakuonani munapita tukaimirira ku Blantyre.
Yes,
why did you do that?
That time tinali tikuyamba kumene chipani cha UTM and ndi malemu chilima titaona zimene timafuna kuchita achieve timaona ngati together tikoza kusintha dziko lino koma the system is the same.
Mwati mnaona kuti kumenyelera uku kwa asikugwira.
Apo kapukapo kutabwera president wina munthu wina amene azasinthe zochitika zaku parliament amene azasinthe kunena kuti azaziwise ziko la Malawi kuti udindo uu siwopitira ku sukulu ndiwongosankhidwa ndi azatembenizo sungakhale masalari kuti salari zimene amalandira ma MP azizalandira na anthu auku amboma maziphunzisi manesi anthu aku agriculture anthu a polisi fache kumene chako kuli ndalama zosewereza zimene chazo zikanakha kuti ndalama zakupereka kwa Malawi aeni yake ziko liri kuenda bwino kuti ifeyo aku parliament tizikalandira ma allowance chifukwa ntchito yathu ndiyotumikira anthu.
Okay, before we go deeper into the system ndimafuna tibwereso pankhani yomangidwa ija.
Yes,
ena akuti zina zomwe mumachitira dala kuti apolisa zikumangani cholinga muzichuka akalindo mukhalebe relevant kwa Malawi inu mukhoza kulankhulapo zotani?
Mukuti tu ena osakhala ine ena kuno ku Malawi ndikomvesa chisoni chifukwa china chili chonse anthu ambiri amachitenga negatively sindikukhulupirira kuti alipo munthu amene yangangobadwa ndi cholinga kuti azifuna kumamangidwa kundende tolo kukhalako 2 minutes yokha inuyo popeza simunamangidwe koma 2 minutes makhangati wakhalako zaka 100 kundende simalo wabwino especially so ndende za kuno ku Malawi ndizomvesa chisoni zosiyana ndi maiko ena. Maiko ena ato anthu ena akapita kundende amakhala ndi bed yawo amakhala ndi toilet yabwino ya flashi amakhala ndi matishu amapasidwa menu yokuti usankheza kudya zimene ukufuna kudya siku limenelo osakhala ku Malawi. Ndende za ku Malawi ndikonunkha kwambiri kwa nsabwe kwa nkhunguni mulibemo ventilation mulibemo mabedi umangogona pa floor ndipo ndi ndende zokuti sungafune somwe ndikukhalako ndiye ndiwopenga yekhayekha amene yanga mafune kuti azipita ku ndende kucha nde akamanena kuti ndimapangira dala ndi nkhani yomvesa chisoni chifukwa ineyo ndimapanga zimene zosakhala chifukwa cha ine ndimapanga chifukwa cha Malawi wosaukacha ndipo akamandimanga munja asama ndimanga tene
koma pano si madandaula kuti akutulutsani mwachangu munatulutsa kwadi yokena kai kuti andikudandaula kuti ulendo unanditulutsa mwachangu
chifukwa
chani madandaula kuti akutulutsani mwachangu
anandituluza mwachangu chifukwa choti ine ndili permission yochita appreciate ndende zose muno Malawi ndipo ndi plea yangaso kuboma la Malawi kuzera ku Malawi polisi kuti mukandimanga musamandisi yesu kundende yomweyo imene munandipitisa kukale azindiendesa chifukwa ine ndili permission yokuti kusogolo kuno tizakonze ndende zathu.
Ndemu mapangira dala kuti akutengeni kuzomba akupitiseni kumpoto
asindikupangira dala pasi andikungwapempha kuti akanditenga akandiona kuti ndine olakwa azinditengera kundende zina chifukwa ndili permission yochita appreciate mmene akukhalira akaidi chifukwa cha kuzunzika kwambiri kumene kuchako kuli ndi malo amene akuchita breed matenda ndi malo amene anthu akungomwalirako chifukwa cha condition ya ndende. Ndipo nzomvesa chisoni kuti ngakhale andale athu amayiwala kuti siku linasawo nawo swazabwera kuti akanayenera nthawi inoyo akonzeretu ndende zathu chifukwa siku lina iwo ajaso azapita kumene kuse
nde ndalama zolipira maloya mukumazitenga kuti milandu 12 koma mumakhala zokuti muli ndi loya ndipo mukuyenda nawo kuzomba kubalaka kumangochi kulilongwe mukumazitenga kuti ndalama zimenezi
choyambirira ndithokoze Mulungu chifukwa ndifusoso limene ine ndimazifusa so mumtima mwanga mukuti ndi chifukwa chani Ambuye mmapanga zimenezi koma Mulungu samasiya wake amabweresa ma wonders simungakhulupirire kunena kuti ndalama zimene ine ndimalipira kwa maloya kapenanso ndimayendera kumayendera mapero zimachoka kwa Malawi komanso aliko anthu ena amene anabadwa ndi umunthu amayiwalira ntchito yawo kuti ntchito imapasa ndalama ngati maloya palitu maloya ene amangobwera kuti andithandize koma sindikufuna kutchula maina koma aliko ndithu uko kunja uko
moti amangokulondola nikungokuthandiza
kungondithandiza enanso amachita kumaimba mafoni kuti muzakapitawa mulandu ina muzatiuze tizakuimirira chifukwa chani shito imene ndiku gwira ndiyo gwirizana ndi zimene ya Malawi akufuna
ena akumati akumakutumani anthu ena andale kuti muzila nkula komanso muzichita zina ndi zina zimene mukumachita akalindo kusokoneza boma ili
nikani yosekesa kwambiri kuti kapenanso ndi chipani chokhacho cha anthu ofoira kapena amisala amene anga mandipasa ine chitandizo koma mawu alake ndika jambule oduyo yo atukwana yo azuzula chifukwa ine sindi maona kuti ati uyu ndi wa MCP sindiona kuti ati uyu ndi wa DPP sindiona kuti uyu ndi wa UDF sindiona kuti uyu ndi wa Ford ndi mangoswa olomu UTM momo ni mamenyanso ndi ine sinditumidwa ni munthu koma ama ndituma ndi a Malawi ndi mangofuna kungoima chirungu pa chirungamo chifukwa chirungamo ndi mwano chirungamo ndi mwano ngati sukhala ndi mwano sungaime pa chirungamo
oh
yes
nde inumba ngamba winali yes
ine nimangu ngamba ulokongu nukuzodi ya ginda kungamba po nisonitu ine sinima nyengeriratu ya inimangu ima pa chirungamu faje kukuza ni kuti azodi ya kimasuka ni mkune kangati muli biased ndi chirungamu tufuna kuti mujite improve
oh ndi chirungamu chirungamu
tufuna kuti mujite improve from where you started from because zodiac has been there and he has been giving us good stuff all these years. So kukuzuzuana lero kuta mukwani katungati mukukondera ko pangono eti si mwana kuti kumande chirungama akufuna a Malawi azimva bezo koma muzikhalabe number 1 monga mmene mwakhalira number 1 zakazi
mmene munachitira ulendo uno kuti angokumasulani nthawi yomwe mukupita ndukatulusa ka tima audio kuyambiraso zija zivena nakumangirani zija ndikuyambano kusindika should people really take you seriously kapena it's one of those sewero
ineyo sinema panga sewero pena pali ponse even here pamene tikulankhula ndi inu you are able to see kuna kuti ili ndi sewero komanso ili statement isi sewero ine sindipanga sewero pena pali ponse these are serious matters chifukwa izizi ni nkhani zimene zikuwakhuza Malawi siku ndi siku a Malawi tu leya akuvutika kuopsa ndipo zimamvesa chisoni kumthai zinaso kumagwesa nsonzi maona ndale akutumbuka kwambiri ndi ndalama kuma taxpayers money kumaba ndalama za anthu osauka kumaka fupa ndalama za anthu osauka chikhalire nicho anthu pali madera ena kumadera kwao kulibe konga khale njiko kulibe konga khale sukulu kulibe konga khale olabati ntukula pa khomo ntukula pa khomo jatu ndi political gimmick njira zokuti azichitira siphoning government money ndikumaka pereka kwa azibale yao ndizomvesa chisoni so ine sinema panga za jibwana kuti ndizingopanga makuti ai po jambo lazimene zijazo ntatuluka kundende ndi chizindikiro chooneka kuti ineyo am a true fighter nimangoima pa chilungamo ndipo kundimanga sikunga ndi misene kuti ndizira
ndi mafuna pankhani imeneyo kuti you are a true fighter mumangoima pa chilungamo you are calling yourself a human rights activist
yes.
Mukumenyera ufulu wa ndani komanso pankhani zake ziti
ine nimachedwa kuti ndine Boni Kalindo president wa anthu osauka ufulu umene ndikumenyera ndi anthu osauka ndipo pakale panonso tu zapitiriratu zankerankera bichifuka ngakhale ulo wa police ndikuyamenyeraso ufulu faja polisi soto ndi anthu amene akuvutika Malawi muno ngakhale ulo wa
omwe wakumangani wamukwamenyeraso ufulu
inde ali kuena chama tama umafuna kumaitenga polisi jangati yao ndiye amene chati kuyamenyeraso ufulu chifukwa jangati kuli apo mtundu wa anthu umene uli wovutikisisa kwambiri number 1 pali ya polisi number 2 pali ame number 3 pali masivo servants wonse in general mukapita kuame lero mukapeze kuti kuli ma tumati ma lance corporal komanso kuli ma private soldiers amene ajao ambiri aja ndi okwatira amakhala kunja kwa barracks chifukwa cha 1 kusowa nyumba leroli house allowance yawo inachosedwa privilege ya mazi inachosedwa magesi inachosedwa akunena kuti achoke kumene ali ku marenti kuja akabwere mu barracks ndefu sondonena kuti ku barracks kuli nyumba mukapita ku police mungopita pa area Filipo mpapa kapena ku area chani pafupi ndi ku company ya PMF mukaone nyumba zimene zili kumene koko ena akumachita kutenga doti ndikungomanga okha kuti ana azigona mmene mu tapita nikukanjeza tapita nikunzuzu tapita nikunzomba mukamba chisoni ndi anthu omvesa chisoni police inali yakale ili ni ma helicopters not today ame inali yakale anthu ajakumlandira ma beef uje ni tini fish nyemba chani mikaka koma leroli andali ataloa ataona kuti ili ndi dimba lawo lokubana makobi anatesa zosezija ndiye ufulu umene ndikumenyera sawano pakati panopa at a national level nukumenyera wina aliyese mazipunzisi amene akuvutika manesi akuvutika komanso pamwamba penipeni anthu osauka akumesa
ndi zinthu ziti zimene inuyo pakadali pano abonika lindo mumayima nkunazo kuti ineyo ngatomenyera ufulu ndamenyera ufulu wa Malawi osauka amene ndikuwayimirira ichi ndinatere ndipo izi ndi zimene zinachitika.
Number 1 kumbukirani nkhani ya Target. Target galimoto ya ingono imachajidwa 3.7 kuma ifeyo ya Malawi First. Nthawi imene tili ku CCTV tinamenya galimoto ya ingono ndi 1000. Tikanena kuti tu Target amadusapo suwa galimoto yeka. Osauka ujansu amakonza kukwera matola. Tukukwera mgali moto mmoja chifuka zimene zinga chitike pa toll gate ikachajidwa ntengo ndekuti so ntengo wa anthu okwerera azima uona umakwera ama minibus ntengo wao so matani umakwera zimene ziyazo inenda pangapo tamenyerapo ifeyo ufulu ofuna kuti ana sukulu azikhandu ufulu wao okuti akamapita ku sukulu kuja khanga dali achi katolika azionesa kuti iwo ndi achi katolika achi silamu nawo azivala hijab yao tamenyapo ufulu kuti boma lisise zinthu zina ngakhale kuti ndirosamva so pena timayima chonchi ndikumulali zuzula boma ndimaona ngati ndinkhanza koma aboma cha akakhalaso pena amatha kusintha zinthu zina kuti asazipange
kupatula ya togeti china ndichiti chimene inu mumati inedi I'm worth it to be called human rights activist
inedu mukamvesera ma daily audios yanga panali nthawi ina imene ku prison amafuna kuti anthu osa ku prison pakutha pa mwezi aziadula ndalama ati zimene zozo za welfare zimene jatita inena nkhani imene jaina lesedwa a prison kuti apasidwe promotion akuenea kuti apange interview ye tichikhalieno cha ku police amangopangidwa promoted zimene jaso ineyo nditazilankhula zinasintha boma lapanga khala kumapanga ma program osiyanasiyana ophinja anthu tikango jambo la mu audio kapenda kungonea kuti tipanga matemu zimene zamazisintha so ndimayima very tall ndikumasangalala kuti ineyo I have achieved
mona zaimapo very tall for the first time kuno ku Malawi munachitisa ma demo oopya kwambiri ku northern region
yes.
Ku southern region kuno ku central region komanso ku southern region mutamaliza ma demonstrations amenaja munazati zi
yes
zinamveka kuti mwakanganako ndipo inu mwalandira chithumba munazayankhulaponso kuti Malawi simunthu omufera
yes. Kunali ku Zodiac konkuno kumene so anzani wena anandipanga po interview yondifusa kuti ndichifuwa chani mwakhala pheya kalindo simukupanga ngati kale ndi nanena kuti Malawi siomufera reason imene ndimalankhula zimene chani manena kuti ineyo nthawi imeneyo ndinaza bebayo ndimayikidwa ngakhale mma DP ziko lonse ngakhale mma minibus amakamba zaini koma nditamangidwa sopano napezeka kuti ndili ndekha opanda ololoya ndine nani nakuti a Malawi yakoneka kuti samaziwa chimene akufuna pokhapo tizapange mademo aguru ineyonso ndizabwerera panseu koma ndakumana nazo then later on tinapanga a group of activists limene tinayambiranso koma ena sana amve bwino amaona ngati kunena kuti a Malawi so afera meaning kuti ine ndimafuna ndisi ndimanena kuti ndizipanga izi pokhapo tikamayenda ngati guru so we have Malawi First imene muli maguru osiyanasiyana
koma kumbali ndikunwa kalimbi
yes
mudalandira kukabanzi nthawi imene ichi tindalama tochepa ndithu munalandira kukhala chete kwa kanthawi
ine sindinalandire ndalama ndipo ngati ine ndinalandira ndalama waboma amene anandipasa ndalama abwere pano ndipo ine ndifuna ndinene pano ku mtundu wa Malawi moyangana kamera yanuyo kwakhala akubwera aboma kuti azindipasa ndalama ndi share activism kumene siningalole kuchita sacrifice mwazi wa Malawi chifukwa choti ndilandire ndalama akati apo kunachuka kuti ine ndagulidwa hama ndagulidwa VX ndi aboma inetu samangooneka chonjia inetu ndi zinthu zanga zimene Mulungu anandidalisa nazo ndipo ndimasangalala kuti Mulungu anandipasa zinthuzo komanso a Malawi azindikire kunena
kuti inu so short mmapanga ndalama zanu
ndini ndalama zanga
mmapanga chani
ine ndine wa business ndimalima mandimvesa ndimagulisa nthawi zina timagali moto ndi nazo zanga komanso above everything ndinali member wa nyumba ya malamulo susonza kuti ndingakhala wopanda njinga ayi so kuyiona ine ndikuwe amaona ngati kukhala activist ndikuti munthu uzienda pawiri bala ihai Mulungu anatiuza kuti tikagwire ntchito mosiyana siyana ena anabwerera kuti azitenga mu ndalama ena anabwerera kuti azapange mu chirungamo ndiye ine ngati ndabwerera kuzatenga mu ndalama amalawi ndamene atachite chachi ngati ndabwerera mu chirungamo amalawi omwe ndamene atachite chachi
masiku apita omwewa munachititsa msonkhano wato lankhani who sponsors those press briefings and your demonstrations?
Thank you very much. Mafusa fusula nzeru kwambire ndafuna ndikuuze nikunena kuti amalawi akufuna kwabwino osaukawo timati ine ndikamapita kundende amasonka ma 5000 ma 10000 tikamafuna sokupanga press briefing amasonka so amalawi omwewo ndiye zimene zijazo zimajokera kwa amalawi
zamango bwera anthu a business kandani kulinkhani iwe mwalaeta bwerani muikambe pa press briefing ndirama nkukupatsa
ku malawi kuno kuli anthu amantha kopsha ndipo ngati kuli dziko limene lili ndi anthu amantha ndiye ndi dziko la malawi ambiri amaopa kumangidwa ambiri amafuna zikhala connected ndi anthu andale choncho amaopa kuti abwere azati pase chithandizo koma chithandizo ndi timachifunadi kuti chizichokera ku zipani chizichokera kwa anthu osusa chizichokera kwa anthu a Malawi eni ake
mumafuna ndithu atamakuthandiza
chifukwa nkhani zimene zazo timakamba zichamachisanzo zimakhala zokuchita affect you fache atati lero li mu office ya president muli vacant eti amene ninga ime o president sine anga ime ndi ya UDF anga ime ndi ya Ford anga ime ndi ya DPP anga ime ndi ena siboni kalindo ndiye timafuna kuti iwo aja azitenga nawo mbale koma asogoleri athu akunoko ndi makape kwambiri asogoleri athu azo ndi makape ndi makawas amantha amafuna u president koma safuna kumutengera munthu osauka kumuyimirira kumulankhulira koma amafuna u president koma amafuna efeyo tizimangidwa chonchi ndiye akati chocho azikulembera message kuti that is good, that is good. Tikufuna nsogolero kuti akapita akapange matemo akachoke pa community pacha osaopa mfuti.
Inu ndiye mumazitenga kuti ndinu katakwe.
Ineyo.
Inu mulibe mantha.
Mantha chani. Munthu umakhala ndi mantha ukakhala kuti you are doing a wrong thing. Ndiye umakhala ndi mantha. Umakhala ndi mantha ukakhala kuti wadya ndalama zawo. Chifache pali ena ma activists ena ndi ma blackmailers. Ama itenga nkhani njandikuiuza kuboma kuti tifuna tipange mademo aboma akaimbira kuti balituka 5 million apa amabwera kuzatenga not boni kalindo
moti tsiku lina lake mmafuna mutazaimirira o president mdziko lino
ineyo maganizo amene ondilibe ine nimangufuna kuti ndizamuone Malawi yakudya bwino Malawi azamutumize mwana wake kusukulu chifukwa tu andale tu ndi anthu ofoira zimene tu amafuna munthu wakumuzi amangofuna akhale pa ntchito akhale pa business yabwino mwana wake azipita ku sukulu iyeyo akaweruka azadye ndi nkazaje samafuna kukapempha wandale koma andale anachita create platform yonena kuti asowese ndalama monga imene apangira awa MCP asowese ndalama muziko muno ndiye inu muzipita muzika apempha iwo azonenga ngati ni mirungu
wamene wasowese ndalama
ndalama imene muli nazo ndinati ndikusejeni mukhala nazo mungopezeka ndi ochi yanu yoto mpesi mwana muna mpezeka matishu mama ndalama kulibe ndalama asogoleri anzeru amatenga mafupa ndikumpasa galo iyo azidya bwino minofu yao koma akuno ama akudya mafupa okha akudya so minofu okha malomo kuti muna mbwezi pano akumati pangono pokha ndalama jaizichira sagreta anthu azipanga ma business yao so comfortable not in Malawi chifukwa chani asogoleri athu ndi adyera
munakhalako phungu wa nyumba ya malamulo nthawi ya chipani cha cha DPP munaliso phungu wa nyumba ya malamulo wa DPP mukusiyanitsa bwanji mmene zinthu zikuyendetsedwera pano mdziko lino ndi mbuyo
it has gone to the docks china chili chose nchosokonekera ababa
oza dziko lapita kwa galo
ababa cha salapo ndionena kuti kodi ndalama mawa kukacha ndipanga ndalama zingati ndizitumize kunja ndikasunge kodi kunja kukacha abale anga ndi agulira magali moto angati alibe nthawi yoganizira munthu wakumuzi kalerija nthawi ya bakiri muluzi kunali startup bank nthawi ya bingu wa mutalika kunali fetereza wo chipa nthawi ya Joyce bana zimai ya waesesa Peter mutalika naye so naye anayesesa kumbali yache ndipo nthawi imene jayo mukayangana ngakhale ulo mafuta wagulira gali moto anali pa ntengo osikirako koma wawa akuoneka ngati khaya anali pa luzu nthawi ya Itali fache chaka chimene akanapanga mawonders a MCP ndiye ndi chino 5 years ino koma apeza kuti mu 5 years mo akhangata akha saka 15 kuonongeratu koswe yakama muluma munthu ama muluma ndokumampeperera osaziwa kuti akulumidwa koma awawa
koma ndo munali patsogolo pushing for this government kuti iwine muri munachoka so ku DPP. You were pushing kuti boma limenelo ende lero mafika boma nazo kuti dzikoli lili manja mwa gaga.
It has gone to the dogs, and I want to repeat this statement without fear. This country has gone to the dogs. And pakana kala kuti boma pezeka mwai okuti anthu achite transfer malai muno akana salamu achakwera ndi abale awo. Ambiri akanapanga transfer ena kupita ku Mozambique, ena ku Zambia, chifukwa Malawi akuzunzika kwambiri, ena akanapita ku Tanzania. Tikunenda pano free quotas ya Malawi ambiri ali ku South Africa kuma kuvutika, ali ku America. Mazuwa ntchito zimene amagira anthu aku America mutati mufufuze mbapeza kuti graduate kuma akumuvezeka munthu okalamba uje ni kabudula munthu akusiya certificate yake chifukwa chani ma policies yako no ku Malawi are very what I can call stupid. My policy says no very good programs, but no implementation. Kuli program ina jema ndipweteka kwambiri Shire River Basin. Inaamba 2012, inachitua launch kuli want. But 12 July, kuzafika baka nalilo antamangu panga bima meeting. Kulibeko implementation of that program.
Ango janda lama.
Ango janda makobi. Ndiye kuliso company ya sugar ya Salima kumene andali ya kuma pita sumana kuma kango uba kuma
kobi. So Bond Galindo, you are also to blame. Kuti you were part of influencing Malawians kuti aloete boma limene.
Ineo ndinabu eraso momo na mzodi ya kumene sonina pepesa kuntundua Malawi. Kuti ntai imene yu timaona nga tituku pika nyemba. Osa zua kuti tumapika nsuzi wana ndolo. Izi ndi suzi wana ndolo. Tinape pesa ene. Ndifuwa jake, nditango kala barely a year ku UTM, Nditons Alliance. Ndinape takumaka muza mare mchiri makuti bwana. Tien tituluke. Chifuka zimene ama funa Malawi six minutes. Andikuwa amene ama ziwa chirungamo. Malawi there. Ama nena kuti Boni Kalindo. Wakalagu muza mare mchiri makuti tien tituluke. Zisa nafika sopa mene za Africa Zintuwezi. Nichifake ni nitaona kutuwa anzanga kukaka mirango. Ine ndinatu lukandu kuzape pesa hapa zodi ya kukutunduwa Malawi kutimuti kuru kire. Zimene tinka panga zijasi. Tinka ona zija kuti tukupita kukenani. Si tukupita kukenani. Tukupita kubagamoyo. Kapena iya tukupita kukasia. Yes.
Mupita kukasia?
Iyo ulendo ndo kukasia tu.
So munafike so kukasia
kwa? Iya iti pajaba majoda paea wengitu.
Mwakala mukutulutsa ma audio nkhani mwayamba ya malemu chilima kuti muna uzapo zakuti mwakala mukutulutsa ma audio onenapo nkhani za imfa ya chilima makamaka mukumati chani
ine sinatulusepo audio ya imfa ya chilima ndipo ne mandaba kuti aboma anabwera kuzandikwira ine kuti natulusa audio ya imfa ya chilima. Of course nkhani ili ku court ndeti adikira aboma kuti akachite prove kuti ineyo ndina chirusapo audio ya imfa ya chilima koma ndivomere kuti ndakhala ndikutulusa ma audio owachita uone amalemu a chilima kunena kuti bwana tenti tuluke uyisingwirizana uwu ndiwolo sendikakutafune zimezo ndiye ndakhala ndikupangapo ndipo
ndapi koma zangozi tumwa kambapo kwambiri ine audio ena mina magamba zokuzana ndi ngozi imene inachitika.
Yes, zangozi ndagambapo koma osakhala kuti chilima anamwalira bwanji. Zangozi ndapangapo kunena kuti boma ngati boma. Boma is a big enterprise. Ziteka bwanji vice president ndege yake kusowa ndi ukatenga 12 27 hours osaibeza. Kusonza kuti kunoko tilibe capacity. Kusonza kuti vine ulonkhondo itabwera malai munomo ndiye kuti asirikali yami aze ayimbira au kokuna kuti akulu kunja kuti kwa datu tendi pume. Izimezo ndiye ndalankhulapo ndipo sindikunama sindikukana ndalankhulapo koma sindinanenepo ine kuti chilima anamwalira bwanji oi tingofuna tikudikira sona fe chilungamo chifukwa Malawi akudikira chilungamo cho
nde inu pamene paja makamaka mmango lankhulapo za mene boma linathamangira ndi nkhani menecha
liya osakhala linathamangira mene linapusira. Lina pusuwa inga takulepira kumusa kasaka vice president. Ndiye kuli bwanji inu ndini. Tingasakidwe. Sango titeni timusia ajidwe ndi ndingo na koka mena ajidwe ndi afisi. Boma lima ini alikari ndi china jilichose in place. Kwa akuame, ngatukulibe equipment, agulile equipment. Kupolisi ngatukulibe equipment, agulile equipment. Kupivecho ngatukuli zinduzo funika. Apange zimene zose zikarabu. Leroli inu muzao nengakare ma city assembly ngakhale ma firefighters alibe ngakhale magari moto.
What was your expectation mutango mva nkhani manager yonena zokuti ndege ya wachiri kwa mtsogoleri wa dziko sikoneka
expectation yanga ndi maganiza kuti mwina ndege yasowa mwina yakatera ziko lina and I expected the best sina mbekezere kuti tikuona zimenezi ndipo ngakhale ulo amalawi ambiri sana mbekezere kuti azamva uthenga umenewa
ndiye pakadali pano pa tikamakamba za imfa ya Chilima mubona kuti imfa imeneyi isokoneza chipani chifukwa inu munali komweko ku UTM munaliso mugulu loyambitsa chipani chimenechi cha UTM munaliso mugulu loamema Chilima kuti achoke ku DPP abwere ndithu ayambise movement imene later on inali UTM mukuona kuti imfa yawo isokoneza bwanji chipani cha UTM
Imfa ya Chilima yasokoneza kale chipani cha UTM
yasokoneza kale
tikunena pano muli makampu atatu kuli kampu ya Michael Usi kuli kampu ya amene akuteteza nzimu wa Chilima ndiye kuli kampu ya ma ministers amene akakamira kuboma mind you achipani cha UTM anatulusa statement kuti iwo atuluka mungwirizano kodi inu bambo wanu akukuuzani kuti tulukani nyumba ino timapanga lenti tikakhale nyumba ino inu mukhala momo zikusenza kuti ndinu mwana osamva so chipani chija chasokonekera kale ndipo ndizomvesa chisoni kuti kumene kuja kuli asogoleri ngati amai Patricia Kaliati akambala awire tikalonga alui singalande amasangwi amakondi achijaonga anthu ozindikira mai makuta ozindikira kwambiri amene akanakonza kubwera onse pamozi ndikukambirana how to protect the party koma vuto lakuno kumalayo mwazi wangati limene limatuvuta kwambiri akanthu ndalama kumene munjamu kutero kwa anthu akulandira ndalama andi imfa ya Chilima anthu ena alemererapo ndisoka kwambiri kwa iwo amene
kulemererako kuchipaniko umboni mulina waka kuti anthu alandira ndalama kumene
zinthu zimachita kuoneka zoka ma statement ya munthu amakhoza olo mene ndikulankhula pano amalawi are able to see kuti ine ndikunama kamena ndikunena zoona statement ya munthu amakhoza kumugwirisa eka that is why kuli intelligence anthu ambiri mu UTM uja akusintha malilime tangi yawe kusinta umangozwira kuti uyu walandira ndalama uyu kutero ko ifa ya Chilima ena alemera kopya chifukwa chani MCP ikufuna ioneke kuti iyo ni making ndi akuyuza sopano UTM ija kuti igawanike chifukwa akuziwa kuti akangosiyana ndi UTM ngati a UTM sakhalabe uku basi zathera bombo zawo so ndizomvesa chisoni kuti these people instead of inviting each other to a round table akungokangana zachitika pa round about yakameza pamene vice president ana maendela ku Southern Region ise sign yonena kuti ino ngati ntolankhani muziwe kuti oh is not rose in the UTM kwatulukaso kalata dzulodzuloli ema concerned citizens amu UTM just know kuti oh is not rose atatulusa statement
kuti koma statement manager ndi yabodza athu yama concerned
koma Malawi yaonatu Malawi yaona kala ile poja ndi ya UTM komanso kunatuluka statement kuti yo watuluka mungwirizano ndi chifukwa chani ujene aja ma ministers ajali konko komanso ine ndikanakhala
kuti maimbekezera kuti nawonso atuluke
ndi ya UTM anabwera kumene kuja chifukwa cha UTM ndipo ena ajanso ife siti maona ngakhale pa campaign nthawi imene utili ya UTM tinango dabwa kuti awati ndi a minister awa ndi ndani uyuyu koma lero wakakamira kuti wakakamira konko komanso akanakhala kuti a vice president aja ineyo a vice president is a personal friend why ineyo takulira limozi takhalira limozi kumbaba jane mango nena chilunga
akalendo munali ku UTM pa nkhani imeneyi anthu wa Malawi mwina amangodziwa zokuti kuli nduna za boma zina ndizochokera ku UTM nduna zake ndi ziti zimene inu mazidziwa kuti izi ndizochokera ku UTM
nduna imene ine ninayionapo kuti inali yochokera ku UTM ndi Kanyasho ndi Anyalonje ndi Michael Usi nthawi imeneyo ali nduna ndi akaliati ena osewosi ni maziwa ndi akambala ena osewosi anali ya UTM ndinangoona ata akhalakhala ya UTM
ne mukamati anakatuluka chifukwa chokuti chipani chatuluka mafuna ati atulukeko
onse amene
mwachulawa
onse amene anali anabwera kuzera pa UTM ticket anayeneya kutuluka ngakhale olo vice president ucha anayeneya sunayeso atuluke chifukwa chindo ya UTM manipesa and the vice president uja nthawi yake yokuti achite build chipani cha UTM ndi inoyo asabweresi ma divisions the moment iye ujangoenda outside the UTM line the Michael Usi is also finished anayene ya kuti akale ajibwerese Japan jija popeza iye uchandi vice president tikachitu so vice president
you want a Michael Usi kuti atulukepo pomwe malemu Dr. Saulo Sijilima amene anali mtsogoleri wa Japan chimene chinzimwa uluse mutendere sana tuluke
so banana anatuluka analengeza kuti tatuluka se apalengeza akanatuluka banji chilima yasana lengeza muntu amatuluka akalengeza ndi apalengeza soma kuti tenti tuluke ndi Usi akanatuluka twe including Michael Usi uja
ena kumati apupuluma UTM kukunena zokuti tatuluka kugwirizano inu mukuti bwa
kodi niyo kunyumba kwanu nyumba itagwa abambo wanu ndikuphinzidwa amene mujamo anthu ndikukuza nikuti nyumba yakuphinza ntweni nyumbayo inu muzikhabe mo atuluka achita bwino kutuluka panopa chifuka akufuna anthu adziwe chilunga mukuti chinachitika ndi chani kodi tusachitika zichandizo ziziswa kwambiri ndipo anthu ena pakana leroli akumazuka osakhulupirira kuti zinachitika ena kumaona ngadiso ndi maloto zimene zinachitika zi ndi a UTM achita bwino koma chimene akulakwisa ndikusakhala kutuluka ngati one block atuluka ngati ma mzipani za UTM zitatu
anthu ena akuti UTM ndi chilima chilima anali UTM zimu awo usemu ntendere do you agree with this ndi mfaya woi mukuona tsogolo kuti palibe tsogolo lowala la Japanese
cha UTM. UTM akupupuluma kwambiri chifukwa pamene chilima watisiya muja akanakhala mwina aulomezi 8 asakupanga kanthu akupanga ma strategy yao. Koma pano pamukhoza kuona kuti within 40 days ayamba kale kumaitana ati anthu kuti ati alowe mu Japan musha. Akanakhala kaye phe kuchipinda kwao. Ndikuona kuti kodi what do we do next? Ndizivomerezane nani? Kunena kuti UTM icha ndi chilima chifukwa chokuti mphamvu zambiri zinaperekedwa kwa iyeyo komanso chipani cha UTM ma structures yeniyeni ngakhale zikuti akhonza kususa atabwera pano pa UTM asusa koma alibe ma structures ine nali kongo takhala tikumanena kuti build structures UTM ndi chipani ndi chapa Facebook koma anthu amangosatira chifukwa cha munthu uja malinga
mukulankhula zimenezo ndinu
Boni Kalindo ndikulankhula ndipo I'm facing this camera kuti UTM ilibe ma structures anthu amasatira chilima uja UTM ndi chipani chapa Facebook lero li munati mpite olupangona pomba mungofuza kuti tikufuna UTM ma areas simukapeza anthu amamusatira chilima uja chifukwa cha zimene iyeyo anali koma it is not too late akanakhoza kuchichita build chipani cha koma popeza andale amaona mosiyana ndi anthu ineyo ndikanane nakuti a UTM akanankhumbirira kwambiri mere chilima uchayo chifukwa amene uchayende game ndi mere chilima ucha iwo achatangoti a UTM acha agwire ntchito ndi mere chilima uchayo ndi game koma popeza andale ndi makape amaona zosiyana ndi zimene amaona anthu amaziona zabwino akakhala kunja koma a UTM asapupulume asapupulume
mukuona kuti mwa mere
yes.
Muli kuthekera ngati mene analili nawo achilima
iyi nangasi iye uja mamuna wake anali malemu malemu chilima ndipo zonse zimene amapanga chilima akuziziwa kusonza kuti zinsisi zina mere uja akuziziwa koma popeza chifukwa chajera chajera anthu ena akuona ngati mere uja atamutenga asokoneza zinthu zawo ndikuti anthu akulandira tondrama koma mere chilima ndi game ine ndikuta kuona kusogoloko kunena kuti akhanga kuti anthu andale amafuna ndi amakhala ndi mtima ofuna kutukula ziko lino ndiye tingoyerekeza kuti anthu asankha kukhala kuti President Arthur Peter Mutharika amusankha kukhala woyimirira chipani cha DPP ndiye ndikumutenga mere chilima ndikukhala running mate kamena ndikumutenga atupere ndikukhala running mate ndikuchita so create udindo yona wamuika mere chilima ndikukhala second vice president kapena first vice president chingachitike ticha koma anthu amaona mofoira
inabies you are driving agenda ya DPP
no I'm not a drive
pano momakamba ponkhani yonena zokuti mwana wa nzeru amabwerera kwao statement imene matantha uzani
the fact of the matter is that UTM inachoka ku DPP ndipo ndi mmene zinthu zilili muziko muno kuti zinthu ziende bwino a UTM acha akoene abwerere kwao koma asabwerere kwao no asabwerere kwao ngati iwo si a UTM abwerere kwao ngati UTM a strong block that's why ndikunena kuti kodi a UTM acha atamusankha mere chilima ndikukhala owasogolera ndikupita kumene kujako ukujago ndikusankhidwa marriage ili manukukhala learning mate chingachitike ndichani muziko muno kapena ndikumutengaso atupere muluzi uchayo ndikukhalaso pamene pachapo chingachitike ndichani komanso teyerekeze kuti Arthur Peter Mutharika sakuima ndikunena kuti ati ayimirire ndi atupere muluzi nakapachamaziwa kuti atupere muluzi ndi Arthur Peter Mutharika akhala kupanga ubale eti okhala limozi anakhalaso limozi kuti ulendo uno atakhala kuti Arthur muja sakuima ndi a DPP aja ndikumutenga atupere atupere ndikumusankha mere chingachitike ndichani koma chifukwa choti andale. Samaona.
Do you see anyone who can take over and win the hearts of Malawians monga momwe anachitira Ashirima mu UTM?
Amene ine ndikumuona amene angachite wini mitima ya Malawi ndi Mary Chirima. Bas.
Inu magwira pa amene Chirima.
Ndi amene angawine.
Munachezapo nawo ndikumva kuti mwina iwoso alindichi kumbo kumbo chopanga nao zinthu zandalizi.
Amene Chirima sinacheze nao ndipo sinaziwe ngatali ndichi kumbo kumbo. Koma Malawi munomo.
Izi mukumango lankhulu.
Ndikungo lankhulu kumene ndikuganizira ine ndi mene ndimaonera Malawi. Amene angachite stay things there ndi Mary Chirima. Motandizana ndi anthu aja. That is to say ngatali ndi mtima ofuna kuombola Malawi. Koma ngatali ndi mtima okonda makobiri ali ndi mtima wajera asamuchite koti. Mary Chirima uja asamuchite koti. Ngatali ndi mtima okonda makobiri. Koma sungata kufuna kuti chipani chawo chite azipanga zimenezo.
Dr. Michael Usitsopano ndi Vice President wa dziko lino la Malawi. Mwayankhula nako ndi Ausi. Chia hile ni pampando mene.
Ndina angwa jita congratulate kuti thank you very much my mweneni because we call each other my mweneni. I congratulated
him. My mweneni?
Mm. My mweneni.
Kuna tawza
Nzanga.
Mm-hmm.
My mweneni kwa tuku mulanjeku. My mweneni the best friend. Mm. So I congratulated him. Mm. Yes.
Kunkani zo kuza dzigo muna gambira nao?
Sidina gambira nego chifojo kutitili maiko osiana. Yo ajali kuja ine ndiri kuno nde apapa city
ende kuja nde kuti
kuja akukonza konza zopita kwaona ku Canaan ine ndi anzanga kuti kupita kwa kukasiya ko ndito
inu mupita kukasiya
ivele kupita
kukasiya iwa ukonza zopita
ku Canaan ndi mbali imene yoyo
nde simuna kumane kugwirizana kuti ayi kukasiya kumwina muti kokereko so nafe ku Canaan
ine ndi Michael we don't talk politics. Imene ni ma principles atu anango bwera asoma automatic ine ndi Michael ngati tingakambirane ndi kuti timakambirana za drama koma nkhani ya politics ai that is why nikunena kuti ndinango achita congratulate Michael Ausi kuti akhala vice president
ndimafuna ndibwereso kumeneko kuti munakambira nako zokhuza drama chikhalireni pampando mene wa vice president
sitinakambirane so zokhuza drama ndisivuka chonena kuti mpata wokuma nawo sunapezeke umeneso ndikuukaikira chifukwa choti iwo ajali ziko lina ineso ndili ziko lina
munakakonda kuti mwina winiko anakakumanako ndi manganya chisanafike chisankho chikubwerachi akanondo kamba kuti winiko mudakakonda anakakumana ndi manganya
winiko akanakumana ndi manganya zikanakhala bwino chifukwa zangovuta kuti mwina kumalai kuno timaona ngati drama ndi zinthu zopanda ntchito koma drama is the biggest tool yochita develop ziko in other countries drama machisanzo Zelensky president wa ku Ukraine ndi actor pali yepacha Schwarzenegger anali actor kumano kuno kumalai kuwaona Michael achaku panga drama. Olede anthu amba kunena kali kuti mwaona kupanga tu drama Michael Ausi nanga si anthu sama siyanisa tikati the drama part ndi serious business amune natu zuo kuchikwawa kuti mamona anapita kumaka panga drama koma wini kwata kumana ndi Michael Ausi for the last time or for the first time ningasangalale kwambiri chifuka we should not kill what is us.
Muta upanga za kupia ndithu zosangalasa.
Yeah, it's not kupanga so za kupia. We just continue zimene takhadi kupanga.
Mm-hmm.
Yes.